In front of the mic, my da 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 da.